Hari umuhungu muhe nawe arambwira ngo uri girlfriend we, none wambabariye ukambwira izina ry'uwo muhungu.
Arya ndo kubwire.
Asubwo wambabariye koko, mbabare wacima.
Ariko
mbabare umumbwire, mbabarira.
Yitwa
Moise. Wagwan bro.
Wagwan man. Wagwan.
Any check?
Yeah, check.
Mezine.
Meze fresh.
Which one?
Moise.
Moise?
Yeah.
Okay. Moise. Turi muri Loyaty test. Are you ready?
I'm ready.
With the girlfriend.
Ushushye. Bideze bro.
Okay, girlfriend wa yitwa nde? Izina ryiza by the
way.
Okay, ndashaka kumereza nimero ze and then tumubwira aho turi. Ndamubwira ko ndi kumwe na boyfriend we, ukina ari bukore aratubwira izina ryawe. Navuga izina ryawe turemera, natavuga izina ryawe turaguseka. Okay, give me 08. Katwumve nimba icyamo. Mane kiri busy bari kumutereta.
Wallahi.
Katwongere. Ah, jere wa rwose ra. Ai cyemo, okay? Yitwa? Trebe. Allo?
Allo?
Bite. Amakuru. Okay. Nje narindi kibungo. Hari umuhungu muhe nawe arambwira ngo uri girlfriend we, none wambabariye ukambwira izina ry'uwo muhungu.
Ariko
guseka neza. Oya nawe uri kudusetsa.
Eki.
Hey.
Hello.
Uri ndakumva neza.
Eki kagoye.
Ego.
Muri kumwe se na sina ryuze.
Nyine njyewe nanze kubyemera. Turi kumwe. Turi kumwe kabisa.
Anyuma se nimba muri kumwe kutazi nari.
Nyine njyewe ari kumbwira ngo uri sheri wiwe, yanyeretse amafoto yawe ariko nanze kubyemera. Ngiye mbabarira umbwire ngo uyu muhungu nyine numve izina ryawe nimba koko ari we turi kumwe.
Arya ndo kubwire.
Asubwo mbabariye koko, mbabarira wacimaka. Wacimaka. Twashyizeho amafaranga. Ngiye namubwiye ngo Amukunda urumva.
Aha.
Wacima kako. Wambabariye ugacima kako. Nagura proud yes.
Oh,
wibagiye izina rye?
Iki?
Wibagiye izina rye?
Ntabwo naryibagiwe.
Shambabariro mumbwire, mbabarira.
Yitwa Moise.
Eh? Moise! Asante, asante, babigari. Wabikoze.
Hello.
Hello. Umeze bite se? Hello.
Wewe
umeze neza se?
Eh?
Urabikoze.
Eh? Eke.
Soda kuri biri yanje.
Ubuye.
Soda kuri biri yanje. Eh, wallahi.
Thank you.